ndikufuna mone chine chake baba mama
njani
ndimake tiyamupe koma ichindi chachingwana ndikufuna ndipane chigare chamupe chechikuru
uzopangana nane zvemusoro
Thank you.